Tizi nishangamuka kuliko hizo ng'ombe.
Just to know good.